It's here. If this machine gun goes down for any reason, everybody on that line is pulling security.
Marka waxaan saa u lahaa de wixii ka dhiman ku saxayaan la magaran